E whā o roto I te rima whetū, koera te whakamiha a te hōtaka parakuihi o te reo tātaki nei me te hērora o Aotearoa, ki te kiri a te Deadlands, engari kāri te pērārawa te mīharo o ngā mātanga reo Māori, anaira a uirini Tipene-Leach.
He kiri a ta pakanga, kua eke ki tōna taumata.
Pai mana nui te tō!
Engari ka eke rānei ki te taumata o te reo.
Ko te reo oro, ko te tangi o te reo, ko te rere o te reo, ko te oro o te reo, kaori I Māori te ahua.
Te whakakenakena mai te pie, te tamāroa.
Ko te whakahoro me te whakahua e tahi o ngā raru e kōrero tianei e pōu tēmara.
Ko ki te kaitau I a rātou.
Kaore pia I pēna arawa te, te mate o te reo, ki ariro mā te reo e turaki te kaupapa ki raro.
Wai hoki, he reo pakanga, he reo no te rautau te kaumā ono me uaua ka mārama.
Ko te reo ōkawa, waiho ki te wāhi mō ngā reo ōkawa. Ko te reo o iara, ko te reo ōpaki, koi rāpea te reo hei whakātatanga.
Ha ha, te whenua.
Waiho I te reo ki te taha kia tirohia ake ai ngā painga. Ko te ahurea Māori e whakanui tiana, kua eke te kounga o te riri mō tēnei momo kiriata, ka mutu, he painga anō kai te kaha kōrerotia.
I nā kei te nui o ngā tinana, te tautau o ngā puku. Mēnā ko koe te toa, kai te rātahai te tiro mai ana, te toa o nehe. Kā ki te ai koe te rā momo tangata, kā heke tō ware, ka mōhio koe. Kai āu. Kā uru tēnei ia uro te takuhapi.
Arā atua nō ngā painga, mā koutou tonu e whakawā. Orini Tipene-Leach, te Karere.